Hi everyone, welcome to Vision in Motion Motivation. If you're not subscribed to my YouTube channel, please type Dr. Violwe to Olona Madikane and subscribe. Lalela uSamson walimazwa uDelilah umuntu oseduze kwakhe ngoba sonke isikhathi mozo experience i-downfall yakho uzolinyazwa abantu abaseduze kwakho. Ingakho abantu abaningi belimala kanje kuma relationship ngoba bathembe abantu abarong. Nabatshela izinto zenu zonke ingakho kulula ukuthi bakulimaze because they know your strengths and your weaknesses. Now uSamson utshela uDelilah ukuthi amandla amaseyinweleni ingakho bakwazi ukumbamba ukuze bafune ukumbulala. Now lalelaki naze zimnandi ngalenkathi besusa inwele. They never knew or they forgot ukuthi ziyakhula inwele. Lalela labantu abakulimazile abazi ukuthi kusasa as long as usaphila unamandla okubuya wenza comeback. Lalela it's not over ngawe as long as uphila usazokwazi ukubuyisela into zakho. Wena the secret iyodwa, do not fight back. Ungalingi ubalwisa abantu abakulimazile uyofana nesilima. USamson akalwanga nabo akabambanga ama-meeting noDelilah azange kodwa wabamba i-meeting noNkulunkulu. God give me strength. Lord give me power again to move on. Lord I want to keep on going. Awukwazi ukuqhubeka ubamba i-meeting nabantu abakulimazile. Bayeke ubashaye nge-success. Phumelela. It's not over. Usaphila khohle ukuthi ushawe ubani iyaphambisa kuyokulibazisa uyofa before time.